ana ma nabatu na my channel Nwafara TV. Ebe anyị na-ekwu okwu ka o si wee dị na omenala ebe anyị, omenala Igbo. Today, taa na ọ bụ ọhịa, ọhịa mmiri. Wee sị ka akụ anyị niile dị na mmiri ka o zuo anyị aka n'ofu n'ofu n'afa ndị enu na ndị anị. Ife m chọrọ ka m kọwa taa na ọ bụ maka dada, dreadlock. Nwego post m megasị na my Facebook channel, people na-ajụgasị m about it, wee chọzie ka m kọwarị ya ndị mmadụ ife dada bụ, ka ihe si mara dada, ka esi eso ndị dada, ife dada menu n'ụwa niile in generality. Mana before m bido, m alaike ịbụrụ onye na-esobụrụ anyị, n'ala esogbu my channel, n'ala esogbu onyonyo m, achọ m ka ije ebe de subscribe, ka iklik ya, then iklik anụ bell, notification bell, so that ọ nweghị post na my channel ka ifi ozugbo, then ishiakwazi to your friends, aka nwee ndị na-amalụ ihe anyị na-ekwu maka ihe dị n'ọdịnala obuka. So nnọọnụ, anyị si n'ihe anyị ga-ekwu okwu ya bụ maka dada. Gịnị bụ dada? Ka ị ka esi ama dada? Ka m bidogoro ife bụ dada. Dada nọ ọdụ ka echimechi echi na mmụọ, patịkụlarị n'ime mmiri. Etu a ifuru isi ha dị, etu a ka ọnọdụ kọ, etu a isifa na-adị, ya isi ndị dada na-adị, n'ọdụ kọ crown. Crown nke ekpube ọnya isida queen or king. So dada bụ nnukwute echimechi ka ọ bụ na mmiri. Onye ọbụla bụ dada nwee a special gift in life. Dada bụ ọgbanje ka ọ bụ, nwa mmiri ka ọ bụ. So ọgbanje, dada bụ ọgbanje 100% of ọgbanje. So onye ọbụla bụ dada, ogbo like na bai gburugburu niile, na n'Igbo niile, ndị bụ dada erika fabuk na mbe ndị ọcha. Mana ofife dịkarị na dada bụ ndị bụ dada na-arụkarị ọrụ, sido ọrụ mmiri, dibịa, egwu, ihe niile na-esi na dada pụta. Egwu majority ndị bụ dada na-eti egwu ifunya, majority ndị bụ dada na-abụ dibịa, eze nwanyị ifunya, majority ndị bụ dada na-arụ ọrụ spiritual work dị iche iche. Ndị pastọ nụnwa anyị na-afụgasị many of them bụ dada. They have a special gift. Mana ịma ọgwụ na ihe dịzi na baa kịta afọ n'uto na ụka bịa, onye ịfụzi bụ dada esi na onye abụọ arụsị maọbụ na onye a na ọ maara ihe ọ na-eme kama na parents na-ala eme ka ezụlite ụmụ ha, ka emegide ụmụ ha, maybe onye a bụ dada, onye enwere ike ogbochie akaọtụ adịtin, nwere ike onye arụzie maybe time to marry maọbụ ruo taini mebi ọnụ chọgo nwaanyị maọbụ mụọ nwa mgbe ihe dịtị na-esenite, maka ọ bụrụ mgbọsị ala aka afọ na-ebu ihe akaọtụ ya mgbe opempe. Mana ọ bụrụ na o distọbụ ya mgbe o nwere taim ya bụ ruo ihe niile na-esenie distọbụ ọnya. Mana ọ bụrụ na amaziri anya mgbe a opempe, ọ bụrụ mmadụ ya direct ya na onye eji aka ya na daire otu onwe spiritual wee rigo, then ka esi ama dada. Ka esi ama dada bụ wee si na nwa pempe nke izi ị na-eko mbi esi a na-anwụ ya alụ ọkụ, ọ ya na-anwụ ya alụ ọkụ, ala eko mbi isi eko mbi, ị na-eko mbi esi a na-anwụ ya nnukwute alụ ọkụ. So ifu ịnotisi ya na nwa anyị na ọya biko mpụcha anyị isi nnukwute alụ ọkụ a na-anwụ ya, ejeghị ụlọ ọgwụ elu jee ụlọ ọgwụ a na nwere ihe anyị ga-anweta, bikos ọ bụrụ ihe enidi ka a na-emeri ya. So sekọndịrị, enwere nwa ya bụ ije ka iko mgbe esi ojidesie ntutu ike nwaanyị, ị na-ekwu mbi esi ọ na-afụ ya na-ebe emegide ife ihe ịlapụkwu ya ọbịrịbe akwa, ijekwa ka iko mgbe isi ya ọ na-ebe, o nwere ike gị na ya na-azụ ka mgbe azụ ịma na nwa bụ dada, ọ chọrọ ka imeweta ya aka n'isi, steli na-afaiti ka iko mgbe onye isi. At the end of the day, or your bar, you will get no good doctor, not to you, nigger. A boss important. A boss important, Maria, woman, whom we are free. For the next year, two for whom for the one next year, by Joel. Because they believe that never Hano, Nana Batalofa. Then the third in Jeremiah, Jama, and the Dadab. In a combonia, I see. Oh, a key computer is that Jackie, dear, Malcolm, we and Yep, talk of whom you see out of you. Mano onye abutada e stop pa iko mbi esi den ki yesi we save guard dia we mie ka destiny ya de lo nwe ma you notice ya no abutada if you email e kusi iko mbi esi a abani ona ala lula don't put any light because abani aka ndi otu aji abia we na apia that dada you don't need to put any light beside him or we born because once it in lock na born Fire na di alone because they don't need light. Fire na di alone. They need to see no dadas. You pa uzi to be. When no anything di njo di dia. Any dadab with destined child. Any dadab una with destined child. Even a man no know my dada. You go get out from the beginning. Be any na ne any man. Once all your ni na they settled. Only a liego. Because they are destined to save lives. Then after he notices if I need follow here up, on a bad day, I need follow here. If not some certain things, we me and I are teacher. But then they are the poor person. And I give justice. So find a more easy way on a school. Find a more easy way on a class. Even up on a family, never believe if we go to school, never believe we cannot learn, long. As a child, up to a way in the law. Mommy, never get to a man. Taking life very serious. It take your life very serious. If you know that child, you have the any in America. You tell me, "Nkaga, then only a tozi. Who am I able to? If I name me 1 year, only 1 year. Where America? Man, on a day na dem makonya, mwa meha jilakia, kumweh ejuwe blessing. For example, now when they ask me, "No, aku kai ejuwe bufisi, ejuwe na me pon si no aku." Non ya be dwime pe o me yon si no me ki e dwia bia isi ipo na ka ki deliver so gwan yesi onwe ifo ni dia e dwia bia isi o ma condition mu no de onwe ifo ni dia e dwia bia isi onwe ke ya be jo signal isi daddy e ma ni si ana tolo ko gwan ya for now e ma na tolo ko gwan ya de difun ya na me bu na me zira constant saraka nke fu na tolo ko gwan na me le constant saraka we na peace ndi otu ya until no talk at one of these. And what's the easy mommy, my easy daddy? A man here, but an easy man, a boy and kind man on weekend, one thing or the other, man. See, then I go on a poor night DJ. They are very delicate human beings, one day, dada. Mana, do to na, two women and this is a gaketa. Oh, kakarese. And where's that child man? If any, maybe. If any name, maybe. I took one card this video to Ogunogu. Mana, I took a sinkanya some points. Can you just have some points? Because this issue of Dada, people, oh my own DJ, there is nani. Because once you need a mail, on your gabas there, on your malaba ball, on our gay idea gayly, you took away a gagide, wake. At the end of the day, I won't only go notice. Maybe now I take a little come away here and or totally appease in money. Nay, any eye. Look at the end of the day, I done a motor bunya, mob no or ya over a long. Do to not a little or how open animal? I can just know, bunja. Okay, papa was. Ubi the boxing. Look at Nelia, if a panum, Chiata was. Because some Wendy no gas, some Wendy no gas, they are saved their lives. Many are dying. You just na kuaka. Oh, and the no we are still move their lives. For now, I'm saying because only open up all over only up all over. Oh, where have you been? Taicha, lo, niye, odelo. Where have you been? Open a million kete, niye, odelo. Do to know here boy. If was there na akafiyale, you never must expect maybe kahadi happy with you. No, they cannot be happy. And what if they only live on one? I can go. Then some people have fear na oyabo the issue of this if that don't make you for or blue that they can see and can if for the mamma over come why it were or what the pa for the way for the dog where or one day that pa. A boss last no destiny type Fabrizia na formable, na five words of it was on your bunadi. It checked in the majority of the native Nabundi that and dimly. When you have never done that, check your Bob Malifa, my lucky dubefa. Okay, check Bulu, a celebre, Sinevius name, no, in you. Moderate was Sinevius and me. But many of them, a woman, a milicus. If Ranana appear guna, or new will, a majority of them, Dada. So you make for one or this Saturday, this night, on your run on a one when cook no wambo ever. And when they ask, come a cafar, dinkling can I my fan of river 100 years. We go on and can only keep when you wambo. When they ask, cafar, mamma, my money in age, no money in a den one, my fair one a sense. If my boy, my money in a yard, a cafe open in a line, a money in a buyer before. Man, a common sense, or young one. Obuso so mamma na lo etu akwa dikwa na tata ndini na ina fun oni wa de tata do yemen ko men ko men ko wa etu oni obuno no no wa nwe nko okwe weba nya bu mu ya na de nasi igba afa agumaro ebuchi mana onwe ihe nko okwe na emebiri ife in the present life e court wa de mba e court wa de nko okwe nya bu iku ugwo ugwo chi ugwo onye uwa iku ugwo onye uwa. We go on away, no one may go on away, folk, bone appetite and eat to a hoyard. Give one for the condition, you don't like it. Oh, when this is no for a fine long wine. If a mother now approach you about 50 years, 40 years, or a long wine, when the coach a cotty echo, it can no back or balaca, the one not all you know. Uncle, quake. If one you would dear Belloria. If one more, more, then no many other questions. Here, Ajum. My phone number, then Ilu Vida. You can ask me questions. Then I want na no way he talk. He comment here. Mobu na comment section. He comment here. I want na we ki ganti. You want na obu ma nke mazai zai. I want na ki choi send them privately. He send them a text message. My buy on my Facebook page. Send the alone on my Facebook page. I'm fear. So I can't go on. Dada, before the man and Ibu. Dada, Amaka. Dada, I'm not Dada, be a destined child. Then I'm going to talk to her and light and the man. Because. In a deep wish, in a babbling saloon. Make sure I'm not going to be a good idea. Anyhow. Man, we kiss Nan Tuti, may you fall on a soil. Ntuti. Make sure I'm to the other idea, but anyhow. And if I'm a bed day, when may bed day, when you're born bed day, what a ball an hour, why you see, cage a ball here, apart from my brother, man, I'm not what you see, no ball an hour, cage a bull you see. If I'm a mosquito, I may bed there now, and I'm not working up on my nap out and pen, name me any animal. We tell you in the meaning of bed day. Imana. Bed day, ya ebu go lu sin kete bu sia isi we celebrate e bed day ma no nku ife ka email onwe na ebu chapu old stories in your head because this here they are not embodiment of knowledge we ebu put old stories old histories in your life that day in a me here na nya kan di advice ndem ma for once in a month go just we need school e go esi once in a month we need go ebu na sisi ya just once in a month dey go once in a month if you don't even need to go to dibia mobu gana nke pastor go bury am because everything is intact in you. We are spirits, mother of spirits, mother in and I am more cob
mana ndị mmadụ arịa ọzọ aghọta arụ ejupụtegwere ihe ụkapụta mebie ife niile stilu njọ karịa n'ụwa. Nwụkwuo malụ mgbe a mụrụ ya, enwere ka oyi afọ nkwọ, anyanwụ, mmiri, ọkụ, anyanwụ eke bụ anyanwụ, denụ oye bụ mmiri, afọ bụ aja anị, nke ọ bụ ikuku. Mana yet people don't know their market days. Ife onye ọ na-ebitọrị ndụ, ọ makwụọ ndụ mgbe o kwesịrị ijekwu nwaanyị ma mgbe ọ na-ekwesịrị ijekwu nwaanyị. Nwa onye a na-ebitọrị ndụ otu sọ ọnya, onye amụ na-eke nwee ike. Even your wife, you don't even need to have sex with your wife in your that day, amụghị, your market day. But many of them na-amarụ market day fa. Ife onye na-ayasa, mgbe gboo ndị gboo nwere obi, obi. Ma kịta azị onye ọbụla na-edinazi ya na ha ahụ. Ihe edinekwu, edinekwu elu ma nwanne, edinekwu elu onye na-ekwesịrị idine. O nwere ndị bụ agba na agba aka, kekpa ya esi aga n'ihu. Keke ya esi aga n'ihu, ma nke mfa na-akpọ sọkị m ife n'enu. Emekwana nwaanyị bụ arụsị. Nwaanyị, o si na onye nwaanyị na-egwu n'ụwa na isi ya achị ya ahụ, ndị gboo otu ya niile, nke ha amaghị ha na-eme. Nwaanyị bụ arụsị. I'm not trying to insult them, but understanding the meaning of nwaanyị. O nwere ike the next topic m na-ekụzi bụ maka nwaanyị bụ arụsị, ka iwe ghọta ihe nwaanyị mee. Nwaanyị a na-eme ihe niile nwa, they are helpful in life. Without nwaanyị, nwere ihe mmadụ nwere ike ime nwa, but many people na-egbugo onwe fa n'ihe ebe gbasara ihe nwaanyị. So ụmụnne m mma akwụsị ebe nwa nnụ, cheta nnọọ mma bụ nwa fada. Ayọm unu, subscribe to my channel. Click on the notification bell for more videos. Then share to your friends. If you are on my channel, you have found other videos about Ndi Okite, how Okite works. You have found there. For the Untold Script of 3 a.m., part 1 and part 2. Because the hour of 3 to 4:44 a.m., many things are happening there. If you go to my channel, watch the video and understand. There are many other things. The neighbor, my sailor, for Ndi Chichi. If you are not aware of it, so I urge you, I advise you to subscribe to my channel for more videos on Omenani Igbo. I'm coming back with a big one about Nwaanyị Bụ Arụsị. So if you subscribe, you can watch it. You can be notified when I post it. Nwaanyị Bụ Arụsị is my next video. So, ụmụnne m, ebe a ka mma awụsa ọwara. Thank you for watching me. I'm still your personal person, Nwafada TV. If you don't hear my language, please kindly call me for more explanations, because I cannot mix our Omenani tradition with foreign language. I only use our vernacular, which is Igbo language, to teach on Omenani Igbo. Thank you for listening. Thank you for watching.